Imana yaradufashije ibintu byose birategurwa neza. Nta muntu agifise umuhamagaro wo gukorera Imana atotegura ikintu. Ibintu rero twarabiteguye neza, biraza neza, turababariranirana. Nuko ubaha imbere y'Imana turera de.
Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanirwa gusenga uzaneshwa. Senga.
Yesu nashimwe cyane.
Amen.
Ejo twaravuze yuko turi hano kugira ngo tuvure imitima, si ukugira gusa ngo tuvuge ijambo ry'Imana, ariko kandi tuvure abakomeretse. Bazi ko ayo matelefone mufise, ejo narabadije umuntu wese ari hano n'umwana arafise telefone. Hanyuma rero kugira ngo muhoze umwana, bamuha telefone ino. Hariya muri Afurika murazi ihoza umwana. Hanyuma rero ayo matelefone mufise mu mwanya umwe ni meza, ariko mu yundi mwanya naho arabahinduka. Hari ibintu bicamwo rero, hari aho hacamwo ibyiza ariko hagacamwo n'ibibi. None rero murazi yuko hakwiragiye amajambo avuga urwango, amajambo atandukanya abantu, kandi bihereye n'iwacu mu burongozi. None rero twarabasobanuriye yuko ibyo bintu byatunganijwe. Twarabwiye yuko atarwango dufitaniye. Hanyuma kugira ngo rero umuntu akunkumure n'indaha abone yuko bizari by'ukuri, tugomba abatumire bacu babitubarire. Ariko jewe ndi hano imbere yanyu narumvise yuko by'ukuri bijya byaciyemwo mu matelefone nibya ko telefone yakira byose. Nicyo gituma rero dukwiye gutandukanya ibyiza n'ibibi. None rero twebwe twaritunganije, ntihagire usubira kwibaza yuko hari ubwanzi hagati y'uyu n'uyu. Oya, igikorwa tugikorera hamwe. Kandi iyi diaspora y'aha muri Canada twese tubibona kumwe. None rero muri aka kanya reka nsabe uyu mwungeri w'Ubujumbura agomba abahanze. Hanyuma rero mubyumve ko hari iby'ukuri, uyu nawe arajya kumwitsa, ndamuhaye ikaze.
Yesu nashimwe.
Amen.
Nagomba ko habanza mukuru mugabo ko bampaye ijambo bagize neza cyane. Twebwe narababariye abo twari kumwe ejo, twebwe turabasiguze mu butumwa bwiza. Iyo rero usigura ubutumwa bwiza hanyuma hakaba ibikebanye, bakavuga ati aha hari kitagenze neza n'aha hari kitagenze neza, nuko muca mugitegura. Kuko wihanisha abandi nawe urategerezwa kwihana ugategura. Rero twarabivuganye hano n'aba bungere, aba bavyeyi b'ishengero, ivyari bitugoye byose, ikintu cyose turagishira mu mwanya wacu. Hanyuma rero murazi iyo abantu bakora ibikorwa by'Imana aka n'agace gusa dushobora kuvugira ngaha, hariho ibindi byinshi mutazi tutobabarira ngaha tuzoshishikara kuvugana, kuko igikorwa kiragutse kandi kirimwo ibintu byinshi cyane. Gusa hari aho bishika abantu bamwe bamwe iyo muri iyo mu ishengero muzi ko kurongora abantu byoroshe, uvuga ati naje ndoye hajya nubishoboye, turakwiteza uraza. Ntugire ngo haroroshe ngaha. Hari aho rero abantu baba bari mu ijambo, kubera kandi iryo jambo tuba turimwo gasi ryacu riba rijyanyu, turiko turaraba ingene ibintu byotora umurongo, ugasanga bimwe byakikamye ibindi byakikamye. Mu rundi ruhande ibyo nibyo byaha by'abarongozi, kuko ibindi nabyo ibyo twarabirenganye bindi. Ariko twebwe ejo narababariye ko umuntu ageragerezwa ahageze. Hanyuma rero mugaca muja ku matelefone, mugaca muyogora mu TV, byarakikamye. Mugabo naho mu byandika ndabisubiyemo nejo narabivuze hari abantu bahabanyandikiye benshi hari abantelefoni none bagira ngo ndabishuri iki nta na kimwe mwari kumfasha nejo niko nababari nibyo twavuganye naha turi ko turabivugana ngahaga none twavuganye iki twarateguye twebwe kuko twebwe turasengeranira ariko mwe ntimushobora kudusenge aha twa turabasenge mudusengera mu buryo ngo ivyacu bitungane mwebwe murapfuka maha tukabasenga ariko twebwe dupfukamye hani mudusenge birino turasengeranira nga iyo rero hariho umuntu umwe mu isezerano rya kera yabonye isanduku y'isezerano iri kirazungazunga mwaramusomye yitwa ngwiki uza agenda kuyisama kandi yagomba gukora igikorwa cyiza none hari ku isanduku y'isezerano igwa hasi nawe urahora umuntu w'imana hanyuma byace bimugendera neza kuko yaramiye igikorwa cy'imana oya nta kwita mu bitutagezwe ngo mu gikorwa cy'imana umuntu wese arafise urugezo rwiwe rero ku ruhande rwacu twarabihejeje bimeze neza baranyandikira Bujumbura Iburaya kuko ndagenda muri diaspora hepfo muri ibi bihugu byo hepfo baraye baranyandikira ijoro ryose kandi byose naravyakiriye ndabisoma ariko sinabishuye ntabishuri iki ko babibonye birahaye none rero Imana ishimwe ko twashoboye kubyumvikana ko naba bavyeyi bishengera Imana ibahezagire
kuze kandi iki ni igikorwa cyiza cyane twese igihe byacamwo twarabyumvise ariko bari kure ariko tumaranye iminsi dutegurana kugira ngo imitima ikire ibanzirize niwacu nta bwansi buriho by'ukuri nta buriho na gatoyi kandi ntabwo twiteze ariko umurwanizi natwe ko dukoraga nabo nyine nakora 24 kuri 24 mugabo bibiri bivuga ngo ntitumuyobewe ntitubewe imigabo n'imikikirire yiwe ingene agerageza ishengero none rero tugira dusabe uyu mubyeyi pasiteri wa mbere w'ikiremba nawe mwumva umuhogo wiwe kaze cyane
baramukije amahoro y'imana
amen
ukuri nk'uko bavuze guhagarara ngaho imbere yanyu umuntu atiteguye ijuru rirunama ariko umuntu yiteguye ijuru ryose rimutega amaso ukazamva nawe uri kurarema ukazamva urahagaze neza Yesu nashimwe.
Amen.
None Imana yaradufashije ibintu byose birategurwa neza. Nta muntu agifise umuhamagaro wo gukorera Imana atotegura ikintu. Ibintu rero twarabiteguye neza, biraza neza, turababariranirana. Nuko uba imbere y'Imana turera de.
Amen.
Yesu nashimwe. Namwe mwarakoze kudusengera Imana ibahezagire
suko yarejo nanone ni kwari umwambaza wese aramurura negera tangeka uramwibonera kandi aca kugira
gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuranegwa gusenga uzaneshwa senga